Tutor dek, kembali di channel aku Thunder Rumble, dan kali ini aku bagi tutorial cara nak weekend rumble. Step pertama, korang kena cakap dengan beauty girl ni, dan kalian kena pergi kat satu pulau ni namanya Sky Island. Okey, langsung aja kita percepat. Selepas korang bercakap dengan apa tu Red Beard, korang kena apa tu bercakap dengan white man yang ada di desert. Setelah sampai di desert, korang kena kat pila ni. Lepas tu kat dalam nanti ada white man. Korang bayar je sejuta yang korang ada tu. Lepas tu korang dah jadi loopy, dah ada gear 3 dah. Gear 3 pula gear 4. Korang kena okay, aku akan apa tu showcase buahnya guys, okay. Ini dia punya gear 3 guys. Nah ni berapi. Lepas tu ni trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Skill terbangnya. Aku tengok tambah laju sih. Tambah laju. Sebelum ni lambat lah, macam nak mampus sumpah. Tambah laju. Lepas tu ada efek-efek petir guys. Dan itu saja. Dan goodbye. Bye.
Na 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 na